este lugar. come from Moduru. And my big question is, kitu gani hii? Na amuka asubuhi double rationing. Hakuna maji, hakuna chitima. Barabara imekuwa sio lami, ni shaba. Nothing is no longer.